agendera kuki
ku rutaro
eh nuko mviriza rero tuba turawugendera ku rutaro nugendera mwisiniye bamurukundo cyane ntaguma
ntago nogo
bamurukundo cyane ntaguma
ntago nogo
jenda gutera ingumu yi
akubwira tugende wambaye nka DPS uvyeme
eh ndamaze kuvyambara nyene yabibonye ubisanzwe eh
Isaac TV ho
You know my name is Star Boy behind the camera ni Juma Jokes ni Isaac TV ni exclusive interview murabizi ko twamatuzana ibintu ku mwanya we are on time tubazana ibintu bimeze neza ibintu by'amavuta abantu baba comedie urazikora bazane ba comedie benshi cyane benshi babikora neza cyane mu gihugu cy'u Burundi ariko no munsi nashimye kubazanira abandi bobo ngo baratesa je ni Star Boy ariko Urumanya sino bavugira ariko mukanya gatoyi tugira tuwashe. Genda ariko Isaac TV urabona ibiganiro vya Isaac TV tumaze gushira kutarabona iki kiganiro nacyo kigiye ko ntubagire kugira iki ntubagire kugira partage yo gisangiza abagenzi bawe kugira bakibone hagiye magafote ukavuge buke muri commentaire muzani shavu. Yes ndashobora kubahamagara bakazogira tushobe kuyagabwira tu tuyage gatoyi.
Igirije ikingarirwa.
Yes, don't go. You never come here. You never come here. You never come here. Yes. Mabuja, come here, Mabuja. Come here. Come here. So, abani ko atas?
Ya na abanyene.
Eh na abanyene abandi baraza yes ndabwa ko turi kumwe n'abakomedi babikora neza cyane gose kandi bafite channel yabo bafite channel yabo umugabo mukanya sindayibagize naryayo ariko barayimbwira ariko nashobora guhera ngaha mu bafugi wanje tugatangura ga presentation gatoyi kugira duse n'abayaga n'abakunzi ba Isaac TV bimeze neza cyane gose yes ndashobora guhera kuri presentation no mu boss yambaye ma jacket ni commando okay twashobora gutangura presentation ngaha cyo tubandanya kuno mu sister nuno yambaye white patronage
ni pora tuko bien eh niko salama kabisa
umukomedikesha cyacana papa 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 twagi twende
yeah just sindumu ririmbye sinzi uko warushaka I don't know man
eh rega baba komedije bacha bacana nyene bagacha bigirisha ngo ni mawe
na bijya nivya nivyo ya yeah
meze neza ari
meze bien kabisa ndashimye
amazina ya umusaza
yeah je ni twa irakoze ale yeah irakoze ale corneille me ku zina yo komedije banyita bituming
Bitumingi.
Yeah, bitumingi.
Ndio maana hata ile siku ile nyimbo yana ni astanishi mulifanya ka challenge. Okay, turagiye nonga kwa Mabuja, Mabuja kazina kawe.
Wewe Jovan to Josiane.
Josiane, wewe nawe niba kwita za Jojo.
Ba ita Jojo Josiane kuri Facebook hose.
Jojo.
Changu shaka kugamagara Josiane.
Jojo. Okay, bamwita Josiane Jojo. Turagenda no kuri uno mu patro yambaye white nga amazina yanyu.
Amazina yanje nitwa nihabwe icubahiro bienvenue hanyuma nkabasanzwe nkora ibintu bijanye no kumenyesha makuru cyane cyane tukaba dukorana n'abantu bari mu migwi ikina mareresi cyo kimwe n'aba bakomedie nkaba mubona nga
ikunga abantu mu komedie okay twagiye no kuri no mu boss
okay amananje nkaba nitwa Isa K yaga
nawe umukomedie cyane nawe umenyesha
makuru ndumo comedie wo muri Star 7 TV.
Ngo ni Star 7 ni Star 7 TV. Star igindwi.
Yeah.
Star indwi. Apana Star Boy. Yes, twabatembere ngabwo yadushye kuyagana bo murazi yo dufise impano mu gihe cy'u Burundi. Dushaka kwateza imbere urazi abajene dushaka. Dukore ibintu bavuga ati ni leta nkoze. Dukore ibintu bishobora kutwinjiriza kugira ngo bandanye mu dusupporting. Okay, novuga yuko mwatanguye ryari mungerageje kora bikoko amazi gukora mbona muko murajahe mugeze he?
Yeah, twebwe twatanguye muri mu kwa kane. Twatanguye mu kwa kane muri demi muri nyene demi event. Yeah, ibikorwa vraiment turiko turakora bimeze bien.
Kwa kane kunyene kwa kane.
Yeah, ubu ni turi mu 11. Yeah, twatanguye mu kwa kane rero. Yeah, ubushaka ibikorwa vyacu acayibona kuri channel yacu.
Haje abantu musanzwe mukina comedy muri groupe yanyu muri bangahe nombre totali.
Yeah, turi we numvise ko ari Star 7. Turabanindwi.
Star 7.
Yeah.
Bisigura ko abuze mu abantu batatu. Najya demu jinsobe
najya. Ya uje uraza kubona mukanya havaza ngira yarindiriye umushushu.
Eba muze murara bari kuri portal kwa dodora kugira aze ugenda mushaka. Okay, novuga yuko turi kumwe no mu sister. Sister birakorohera gukina comment.
Jabira kenshi birangora sana ariko baragerageza abagenzi banje kuma inguvu.
Ninga bishitse ugakina comedy. Bakubwira tugende wambaye nka
Ah, DPS, ovyeme.
Ah, sina drokora.
Yesi komi.
Aya, na drokora.
Umeje nakifanya musaza.
Aba ni nkabasaza banje, ntubwo kwemera ko ndabahenera.
Ah, na musi numurambara kanu kagira ngaba.
Eh, ndamaze ko byambara muri shugama.
Bagacha guma chunguri.
Oya, ntavye. Oya, ntiyara.
Bigenda gute.
Nyene yabibonye bisanzwe.
Okay. Ndaje una waje kenshi ngeze kuri wewe ha match ngenda no kuri bajya. Akazi ka comedy ugakora nk'umuga cyangwa ugakora ugira wijyohe.
Oya, akazi ka comedy ndagakora nk'umuga.
Amazi kwinjiza kanoti.
Akanoti ntikaratangura kwinjira.
Yes, novuga yuko ni Isake, Isake amakuru adusumira warigeze gufungura ng'umwana ngo washaka kwirukana muri stade. Oya, ibwo mutipe no babimbwe mu boss wa.
Ubwo nibyo. Oya. Kuko jewe nimba ari gufungura kenshi ndakunda gufungura ibijumbu, amarengarenga mugavyo gufungura.
Na mateke.
Na cyane cyane. Mugo umwana yo hava ncha mu mazuru.
Eh. Ugira ni ndache mu mazuru byo byageze gute. Cyangwa ari kirunguri.
Oya, je nta kirunguri ankunda kugwara. Gusa yo byashitse nkagwara musipa niho nkunda kubikacha bincha mu mazuru. Umva nuwo mwana mba nari azanana na musipa. Eh.
Okay. Bagwa isene yo gukinisha umuhungu no gukinisha umukobwa. Umukobwa yigize umuhungu. Umuhungu yigize umukobwa. Bagacha bazana no umukobwa wa Fre. Muri cyo gihe wokina. Ni ha isene ubona yo bicyoshye kuritsi zina.
Oh. Jewe isene yari yose no ikina naho no bandi umukobwa. Naho umukobwa yo baza kundesha no bishobora.
Urakunda idemo. Okay. Tuta tuja kuri no mu patrona wemba yawe cyavuze ngo ni umujonari n'umuntu ajeje manya nibinyamakuru. Nibinyamakuru yaba batipe. Ubikora gute rero kugira abantu bashobe kumva ko nabikora canke nimba ari soko aba batipe babahazi cha kuri wewe.
Bo mu bisanzwe nkuko mwabivuze turi mu gihe leta yacu ari leta mbyeyi leta nkozi. No kuvuga twaragiye hamwe na 7 Star TV turabona neza yuko ugwaruka gwinshi rufise ingabire mu bintu bijaye no gukina comedy. Twama twabibonye hijya no hino mugabo gasanga barabura ingene bashobora gushobora gupublia canke kumenyekanisha ingabire zabo. Rero byabaye ngombwa yuko nanje nk'umuntu afise ingabire mu bintu bijanye no kumenyekanisha canke guhayanisha ingabire z'abantu yuko nshobora kuza ngashobora gukorana nabo kugira ngo shobore kubaterera byinshi muri kino gikogwa kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi twisunze ingabire gufise.
Oke ariko je kenshi ngiye gukoresha igana abantu bakini comment. Batema banyinira nakantu gato nkabibona. Eh mumbwiye ko muri aba comment je cyanda vyembe. Munyinira akantu gato ingaha 3 plus. Sister sasa biboro ni bitugani kwanza.
Izini mesh.
Mesh ngirundi mukirundi.
Mukirundi byo ngora. Ego.
Ndona ni tatuaje njo nini?
Urabona ni nini?
Urakunda tatuaje?
Cyane
nini sugenda ushire ko tatuaje pane ya fetch ya yakoresheje marker bakunzi ba Isaac
ndayifise aha ku matako
tu asasa ni suru ari tuone panish acha tuone avuze ko afise tatuaje tuone iko hapa
iko
akuna ta kamera ya zoom hapa tufanye zoom
tutaide sasa
okay novuga yuko ibikorwa vyiwanyu umugerageje kuraba muvuze yuko muri ko muratera imbere ivanye nuko aka karagaciye mugira tujyera abakunzi ba Isaac TV ni muce mugenda muvuge ngo tuko turabajyohera twaje ngaho kubajyohera sivyo muvuze yuko mwatanguye mu kwezi kwa kane ubu mugeze ubu mbega murafise management muratasandwa bitaho mu buryo bwa budget iki kiraki
bo kuri cyo kibazo cha management twe nta management ufise ni twe bwenyene ingufu ziwacu ega bacu mugane mu giswahili ngo nguvu ngo mutaji wa maskini ni nguvu zake uravyumva natwe bwe
umukene ni wokomera
ya umukene ni wokomera kandi ingo nguvu zo muke yani ngo mutaye umukene ni nguvu ziwe natwe bwe dukoresha nguvu ziwacu yo uraba tubiri tuvana no bupfunye mu gihundi nyaba ifu kuko sinze.
Okay, ni nkabyo bavuze ngo maski umukene ngo agitizi ako kantu abantu bace bakibuka. Donc mugabo murose management murayakira sabwe iki kugira muronke management kugirize muri sabiki.
Ya, turose management twoyakira. Dufise ibintu byinshi dushaka gukora mu sanga turi frene kubivanye n'ubujyo buke. Ya.
Ariko ama instrument murayafise yose kamera fresh ibintu byose
byakaza. No, na ama instrument dufise vraiment du na kamera dufise na ki. Ya vyose nyere bisabanye n'umutaye kugukotesha kugira. Ya boss dufashe kamera, aba boss badufashe. tuko tunaambia tuko turabwira aba boss badufashe kamera si unasema ya badufashe kamera
no badufashe no badusupport
ya boss badufashe kamera badufashe imashine badufashe imodoka yo ku deploy
machine ya imbi bivu chanque machine
computer yeah
gena ni umvija machine zimwe zimwe zimba yes ni star boy turacyari ku Isaac TV turacyaga nino misore ariko patro nawe urafite ikintu ushora gusaba nk'abakunzi ba Isaac TV cyanke abandi bantu bakurikirana mu majamake.
Okay ama ico twosaba ku bantu badukurikirana nuko bo dusupport cyambere na mbere kugira ibikorwa byacu bimenyekane hama bakaduha n'inguvu zo gushobora ku buryo n'imbarano twaba tugiye gukina dushobora kuba tukome management ubu sponsor kudisponsoriza tugiye kuko turahura n'ingorane yo tugiye gukina usanga nyene déplacement ibintu nk'ivyo ije twobasaba
cyangwa mwakwitanirege
eye na cyane cyane hamikindi nkuko washye kubivuga turashaka gutegura nganye na gakomedi kihuse kugira dushye kunezereza abakunzi ba Isaac TV
twire sivyo ne nashaka je cyane cyamba nditwenge
twagi.
Okay hama iyo komedi ikabikinwa na jewe n'uyu mukobwa
twagi.
Okay kumva zuko n'umuntu yemera asanzwe kina komedi arashaka kuyitegurira ngaho nyene akacyabwira uwo bayikina ati dukina ukuntu nuku nuku baska dukina
okay bita matiriti.
Okay komedi badukine siyindi jewe nzoba nagusabye urukundo uraru inyima rero twace duhura rero ndarukwake urukundo mugabo rero ntuza kunyemerera ndagerageza ndagutera ubwoba mugana nawe uraza kuzana ibintu nyene bonekane ko bitagukanga hama iza guhera ngize ngo ragufate mizo si unteri gido rimwe ry'amateka ngo kubira nkibutura. Okay. Okay turatanguye umviriza rero urazi misi maze ndakurondera rabukuntu sigaye ingana umengo ndaga supageti kubera wewe ndagirangiza kukwisondesereza mugabo uyu munsi rero urukundo raruma cyane ntaguma
nta rukundo ndaguha nkawe ubona ureha 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 nubwacumba nduru ubona nkawe no guhura urukundo wewe ntoka toka mbere yangu
uvuze ngo iki
imbere we ntunkange we ahubwo we ntuna unanyegereye uranukira
eh
uranukira
ndakunukira
eh uranukira
biriza rero nibwo bona je udashaka kumpura ukundo uravyumva cenda gufuta kwiyisi
wewe ufuta kuri yisi wewe ntiwashobora
sino girana
gusumba barananiwe
mbema murazi ukuntu ameze
mama
nakanyegeri arakica kagasigara kagenda nkuwo
je mama wanje agendera ku rutaro
eh
mama wanje agendera ku rutaro mu ijoro
agendera kuki
ku rutaro
eh nuko mviriza rero tuba turawugendera ku rutaro nugendera mwisiniye uravyumva
sawa.
Okay uramu rukundo cyane ntaguma
ntago nogo
uramu rukundo cyane ntaguma
ntago nogo
jenda gutera ingumu yi ni Star 7 TV ina Isaac TV murabona kwama ni comedy rana na nababwiye je sishobora kuvanga batanye meje ariko barabikoze neza cyane gose ariko duse nabasozera ikiganiro cyacu nibaze ko byajyoshye ikiganiro cyari kimeze neza cyane gose twari kumwe n'abantu batipe ariko duse nabasozera uase n'usozera ugira tuce tubandanya guca amace tujya mu bindi bikorwa turahera ngaha kuri no mupapa
ya na byinshi ni gugira ni kutembera channel yacu ya Star 7 TV donc on dit Star ugacushira ki giharuro ndi ugacugira espace ugacwandika TV ya ucutubona ya ucutubona ugacugira subscribe kwanza avaye kugira subscribe anza kureba video nimwe basukayirorera ukayirorera amugagira subscribe like na comment ugacushare aho kabuhejeje kuduteza imbere
twasezera abakunzi ba Isaac
TV ya nari nifuje kubasezera nongera ndabashimira abakunzi ba Isaac TV vraiment muri kumara tujyohera cyane merci beaucoup et bye
mabuja dusozere nawe
eh jewe ndajyohe cyane ko bamwatugendeye kwanza hama twe turi ngaha nyene tuguma tuengenga buke buke hama ibikorwa birabandanya
sawa ego ikintu cy'ambere nagira mu mbanze nshimire kwanza Isaac TV yatugendeye kugira ngo irabe ingene ibikorwa dusanzwe tubitunganya hanyuma ikindi norangiza nsaba no saba cyane cyane yuko abantu bo dushigikira mu gukurikirana kuri network ibikorwa vya 7 Star TV babikurikirane tubategekaniza bazobibona kandi bizobashika ku mutima dufise byinshi 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 tubasabye rero kuza barabikurikirana
murakoze neza namwe. Okay nkanje maje mu make kwanza manje gushimira abashobora gukurikirana Isaac TV nabashe kutugendera abakozi ba Isaac TV hama twadusaba yuko nkuko abagenzi banje bayivuze yuko abantu bo kwijukira kuraba comedy zacu kuri Star 7 TV hama natwe ico tuzobakorera tuzogerageza kuguma tugira hante tubajyohera.
Yes, my name is Star Boy behind kama kwa kumera Juma Jukes urabona kwa ko turafuta mukanya gatwe cyane gose simbira kuri Isaac TV ugire share comment ikigano cyaba tipu bonye uzogire comment kuko nabo barazira abagira babone conseil mwabahaye mwabonye ikintu byari bimeze fresh genda kuri Star 7 TV ni Star hama indwi ya mucu simbe cyugira TV muce mu babone bakugira muze murabona ibikorwa byabo. Bye bye, tuze dusubire.
Thank you. Chance basi. Tunamaliza.
Isaac TV. Oh.